kufurahisha ndugu yako Raila Amolo Odinga ni mmoja wao wale wa Kenya, and I should say he's the only one maybe after the late Matiba ambao wanaweza kupeana holiday outside government gazetted holiday. Kwa sababu ndugu yako mheshimiwa tukufurahisha.